lobola nje noma ningakhuluma nithi ngaye mina ngiyamuthanda udale wami lobola nje noma ningakhuluma nithi ngaye mina ngiyazifela udale wami awubonani mayemdala mina ngiyamuthanda udale wami
Come on, we follow, I'm better to summer.